namakuru ariko arabicebira cika namakuru novuga yuko ameze neza cyane gose ni inkuru nyinshi ziko ziratrending hano ngira ndakuyagire ni byinshi cyane dushobora kuyagana nangwa akunzi Isaac TV murazi ko tubakunda kandi turi kumwanya novuga yuko kwanza nshimi imana ko natugiye gutangura yindi semene turi bazima nongera ndabifuriza gutangura isemene shasha neza cyane gose mugire n'imigisha ku mana ndashobora guhera ni novuga yuko ni higanwa rige gutangura rikomeye cyane gose ni higanwa rizo bari rimwe bitana natashange ndabanka kuvanga mu gihugu cyacu c'i Burundi ari kumwe na Satbi satellite ku Satbi satrama bafrawe CDB iyo higana najyo ni higano basanzwe bita high school awards novuga yuko ni higano aribera mu gihugu cha Uganda okay ariko ngerageje kuraba post ya mbere ni Satbi yagize bivanye nuko Satbi yararonse novuga yuko aramajambo menshi yanditse kuri page bavuga ati ndasuye kuno kugirirwa amahigwe yanditse ati mwiriwe biciye mu bikorwa tumaze iminsi ndetse n'inshinganwa dushinze yo kubaserukira neza mu makungu twaronse amahigwe yo guserukira u Burundi mu higanwa high school ibera mu gihugu cha Uganda ni higanwa ariko ribera hehe mu gihugu cha Uganda Sadbeci yavuga yakigerageza aravuga ati menya neza haranira yuko igihugu cawe kuvugwa neza mu vyiza mu makungu dushimise basogokuru sangiza abagenzi bawe murakoze cyane gose Sadbeci agerageje kuvuga no majambo yashatse kuvuga yuko twese kugira nte to mushyigikira cyane gose kugira ashobore gutahukana iki iryo higanwa novuga yuko ni higanwa rizo bari rimwe muri rimvi wacu natasha ngenda banka muramuzi asanzwe ubunya barizwa mu gihugu cya Kenya bivanye n'indirimbo yagiye gukora indirimbo tumaze imisi tubona amasana bari kumwe na Femi One indirimbo bazokorana na Femi One Sadbi na wene azabari kumwe na natasha ngenda banka muri iryo higanwa donc iyo higanwa ni mu kiba donc ni mu kibanza cy'umuririmbyi mwiza mu karere ka Afrika y'ubuseruko Africa top artist niko no bivuga yego tubashyigikire muraza kubona ahantu ushobora guca kugira ubatore kugira babandanye gutera iteka igihugu cyacu c'i Burundi iyo ni inkuru novuga yuko itarakoze amaguru hasi ugerageje kuraba nagashimwe bise high school awards ni Sadbi Burundi ugerageje kuraba ifoto y'ura no kuno yanditse ko Sadbi Burundi East Africa's top artist na Natasha ngendabanka uko nyene ugerageje kuraba munsi y'amazina yabo ucubona aho uca kugira ubavote ucubona ngaho ilinki yo uca kugira ushobore kubatora novuga yuko ni ibintu byiza cyane gose igihugu cyacu kigo kirabikora neza cyane gose abaririmbyi bacu murumva ko bari kubabikora neza cyane nyuma ya Sadbi kuzana EP we FB kizakazana EP we murumva ni ibintu biriko biraryoshe umuziki wacu ubu naho Sadbi na Natasha ngendabanka baragiye hehe muri iryo higanwa tubafashe abantu dukoresha amatelefone kubatora kugira ibintu bigende neza cyane ariko yindi nkuru cangaruka ko novuga yuko na mapicha tumaze imisi tubona ya kiriko akiri iyo umaze kubona umuririmbyi ariko arasohora amafoto like ara muri location ari muri rya yindi sanze umenye yuko agira tuzanire igikorwa gishasha novuga yuko ni indirimbo shasha ni surukurukuru ni indirimbo shasha ngatugerageje kureba kuri no foto kiriko yambaye sheneti yambaye n'amapingo amapingo novuga yuko yaba umuntu wawe bamufashe bagiye kumufunga baramushira ko amapingo turabona ni foto yambaye amapingo kiriko akiri novuga yuko nawe ne vuba ashobora kutwatsa ashobora kuduha indirimbo amazi iminsi aposting amafoto like ahagaze yambaye ikoti n'umupira n'ikirato cha Nike ariko aratumura umwotsi ku ifege yambaye n'amarori ya Noire ubu naho dushiriye ko ifoto yambaye iki yambaye amapingu bisigura yuko umwanya n'umwanya kiriko akiri kuva muri Bantu Boy ashobora kuduha igisasu cy'indirimbo kandi ugerageje kuraba amasanamu azaba ari amasanamu ameze neza cyane gose novuga yuko reka tuzitegera na iminsi ya nyuma kenshi iheze umwaka usanga batuzana indirimbo nyinshi cyane kandi zishasha ziryoshe ko nizo kenshi dukunda kuba turi muri mood tuko turarangiza umwaka cyangwa dutangura undi mwaka mushasha reka twitege iyo ndirimbo ya kiriko akiri nibaze yuko inyuma yo kuduha kinanguka bari kumwe na Mr. Champagne agira duhe iyindi ndirimbo tutaramenya izina ryayo iyindi nkuru dushobora gutandukira ni album yise Ayeyo iyo album novuga yuko ni album izo bigizwe n'indirimbo nyinshi cyane bari gane donc ni indirimbo izo bigizwe n'abaririmbyi novuga yuko ni album ya mukombozi Mukombozi muramuzi n'umuririmbyi wa Iwacu mu Burundi yabikoze neza cyane gose neza kandi nubwo ariko ari umurapere abikora asanzwe abikora neza cyane ngeragaje gusubira inyuma gatoyi twarigeze ku akakano ka video novuga yuko yari shooting yigeze kwandika mukombozi a posting video shooting with Chege something big coming directly black hasta cyandika ati hasta la Victoria simple novuga yuko ni nka behind the scene novuga yuko bari ko bara prepare iyo shooting iyo ndirimbo ariko gushika kuri uno munsi ntiturabona iyo ndirimbo iyo post ya post in 18 September 2020 novuga yuko ni post yagiye kutwereka yuko ariko ategura ikintu gishasha mu nyuma ya 20 September posting avuga ati video Queen Matata kama Alicia Keys amacha arashira ku ifoto ari kumwe n'umukobwa guca uca yibona iyo foto ngaho ari kumwe n'umukobwa afise izi nkoro ko vuga yuko izi mbonda z'ibipopi novuga yuko rero uwo mwanya yashize ku mugaragaro album yiwe ntituramenye indirimbo zirimo ariko yashize ku mugaragaro kuno zizoba zitwa n'umukombozi murabizi twaramubonye n'amasana amari mu gihugu cya Tanzania gihe Burundi buhura na Tanzania ariko aragira idrapo guca ashigikira igihugu cyacu cy'u Burundi igihe Burundi butsinze Tanzania igisindo kimwe ubu naho yazanye album yiwaho avuga ati izo indi album yiwaho izo birimo abaririmbyi kuva mu gihugu cya Tanzania abaririmbyi kuva mu gihugu cya Kenya ama featuring bage baragiranira yabivuze kuva kera ariko reka turindire iyo EP iwe si EP ni album reka twirindire tugerageje kuraba nga music from Kenya aragira ati from Tanzania apa arandika ibintu byinshi na Uganda byinshi cyane novuga yuko ni EP nayo neje kubikora neza cyane gose kuko twirindiranye igishika novuga yuko twirindiranye igishika ko mukombozi n'itwe utse kumva album yiwe ariko gushika muri kino gihe yamaze kuvuga kwa fisiki kwa fise album donge izo ndirimbo zose yazikoreye mu bihugu bitatu Uganda Tanzania na Kenya ugerageje kurana gafoto kiwe ku gafoto bona ngaho urabona araberewe cyane gose mukombozi so yidi kuri nshobora kuvuga kuri Natasha Ngendabanka novuga yuko Natasha Ngendabanka iruka kutwereka amasanamu like ali novuga ati mu biro vya Boomplay murayizi Boomplay novuga yuko ni application dusanzwe dukoresha ku bantu bafite amatelefone za Android ni Boomplay nka kujya uvuga ati VLC muga ashobora gukoresha Boomplay Boomplay novuga yuko ari application Natasha yerekana amasanamu ari mu gihugu cya Kenya ari novuga muri iyo biro ya Boomplay yindi sanamu twabonye kuri Natasha novuga yuko trust murayizi ni televiziyo isanzwe iri kuri za ofisi za Star Time urashobora kubona trust ofisi na Canal Plus urashobora kubona trust novuga yuko ni televiziyo novuga yuko ikunda kwerekana indirimbo cyane z'abanyafrika niyo umuririmbyi wa Iwacu mu Burundi yumvise ko indirimbo yaciye kuri trust ategereza kugira ane bita Chris ategereza kugira ane kugira screenshot agashyira kuri stat uko trust novuga yuko ni TV ikomeye cyane gose hano mu gihugu cyacu ndetse no muri Afrika yose iyo umuririmbyi abonye indirimbo yaciye kuri trust ubone agize screenshot agashyira kuri stat rero turabonye isanamu Natasha Ngendabanka ari bisigura yuko Natasha ntiyagiye gukora umuziki gusa ariko aratembera n'ahantu hamwe hamwe novuga yuko ku nshuro yiwe ya mbere novuga yuko bwari bwa mbere ageze muri Boomplay agagira no muri trust arabaririmbyi benshi ngabandi bacu mu Burundi batarashika uyu mugabo urumva Natasha ariko aragerageza kugirane kwibakira amateka kuza arabona ibintu n'ibindi hanyuma tuzanira iyo ndirimbo ziza cyane zibazo bari kumwe na Femi One hama iyindi nkuru dushobora gutandukira nuvuga yuko turashobora kujya mu bya football gatoyi ni ekipe ya Messager Ngozi yaserukiye igihugu cyacu cy'u Burundi nubwo yuko ni Messager Ngozi yaserukiye igihugu cyacu kubera yatwaye iki yatwaye igikombe yari cyo Primus League bali muri Champions League aho bahuye n'umugwi mu gihugu cya Swaziland bita Young Buffaloes wo mu gihugu cya Swaziland rero Messager yagiye kunganya n'uwo mugwi ari mu gihugu wabo baza kunganya ubusa ku bundi urukino wo gusubiriza rukazobera kuri stade Urukundo Ingozi igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa 12/2020 tuvuge yuko Messager Ngozi yabikoze neza cyane gose kuko kuza kunganiriza hariya ni ekipe mukanganya ubusa ku bundi bisigura yuko roturi ni wacu bazoba bari hamande y'abafana abatoyi babo abagore babo kino bwa yuko bazoba bari hamande y'umuryango wabo nibaze ko bazobikora neza cyane gose kunganiriza hariya hama ukacureka gutsindira urumva sinumva ko ari imagine nziza cyane gose ariko unganirije hari abofise plaisir mwaze gusinda mu gihugu cyanyu c'i Burundi novuga yuko iyindi match yabaye novuga ko ari match ya Musongati match ya Musongati yaberenga kuri stade Intwari yaberenga kuri stade Intwari nuko ku munota wa 26 ekipe ya Musongati yari maze kwinjiza igitsindo kimwe ku munota wa 32 Egre iza kugombora icyo gitsindo Egre niyo muri Zambia Green Ego nuvuga ko ariyo mu gihugu cya Zambia nuko rero ku munota 32 abatipe bava mu gihugu cya Zambia baza kugombora igisindo ku munota wa 42 baza gushyiraho icya kabiri bibaye bibiri bya Green Eagle kuva mu gihugu cya Zambia ku gisindo kimwe cya Musongati barabandanije urukino rurabandanya ariko ku munota wa 69 niho umugwi wa Musongati waruhejeje kugombora igisindo cya kabiri yenda kubwire yuko n'umudefensere wabo ariwe kapiteni asanzwe yakinye no muri ekipe nationale intamba mu rugamba yasohotse urukino atarumaze bivanye n'imvune yaciye aronka canke yaciye agira mu gihe urukino rwari ko rurabandanya ano makuru ndakubwiye ko nzi na makuru uvuga yuko agezweho nje tumana kubwiye ati ndababwira makuru agezweho kugira dushobe kuyagana namwe bakunzi ba Isaac TV cyangwa bakunzi ibigihugu cyacu cy'u Burundi kuko mu gihe ariko hari ibintu nkiba abantu bateko barabimenya ntabwo ari byiza nk'uko twavyemeje nka Isaac TV ko turi ku mwanya byo bavyiza cyane gose nabayage byinshi twayaze byinshi bitandukanye wowe ari kuri dutega amatwi yawe dutega yomi udufashe kugira shya kino kiganiro partage ku bagenzi bawe inchuti zawe zose udufashe gupartaja ino link my name is Taboye ni jenari kuri mikro za Isaac TV ndabakunda cyane gose mugiraho muba mwubahwe ciao ciao Isaac TV oh.